Wekundo. Mina ngono ngilalele la ekhulenge ngikwazi ukuyogidela o 5000 ababili. Hayi. Hayi ngeke leyo mali mina ngizokhona ukuyenza ngo 3 days hey. Qholoza le computer kabi likathatha iphume leyo mali noma ibe ngaphezulu. Hawu. Ngeke mina khalihlwe le 100,000 yabantu ngigidela o 5000 ababili hayi ngeke hey. Uyashisa udabizwa nenyawo ngeke hey. Hayi ngilichunu ngimdala ngingaka hayi ngeke. Hayi liyanqaba iyanqaba ibrand yami inkulu kakhulu hayi. Ngeke maqhunga ngeke ibrand yami ayisavuma hayi. Imali yemdabu leyo hayi.
Hola bafethu, welcome back to Jeffrey Soul TV News bafethu, welcome back to my YouTube channel, thank you for supporting this channel. But then bafethu, if umusha ke, if you are new, please don't forget to subscribe to this channel, and if you have anything to say ngale video, don't forget to also comment on the section down below yabo. Yaboza phela like yabo, like nje video, and then ke ungakhohlwa futhi ke upressa ke leya notification ukuze ngizothi mangifaka nje pothi video nawe ukwazi ukuthola ke inotification ukuthi hayike sekunjalo yabo. Ake sithi ukuthi ke qaphu nje imayelana ke nesimo ke sempucuze yabo Maskandi Festival. We know izolo ke bekumhla ka 17 and futhi ke bekuhostwe yona lapha na ke impucuze ye Maskandi Festival eThekwini. So mina ke ngibone ama highlights yabo, ama video ke ahlukahlukene bengingekho ya. Kodwa ke kulama video ke nami zikhona izinto ke engithi cha ake ngiyiphawula uyabo, nawe futhi ke ungayiphawula lapho kwi comment section. So into ke enginothisayo nje yokuqala noma engifisa mina ke ukukhuluma ngayo nje ngiyimi uyabo, ile yokugcotshwa ke kwakhe ke uma yogurt bathi yi please. So uma yogurt sibonile ukuthi ke after ke uperforma kwakhe noma during iperformance yakhe kuye kwana le siyasigabana nje isincane sokuthi ke enze njani ke agcotshwe athweswe umqhele njengomuntu oseyini ke oseyinkosi ke yo Maskandi. So lokhu kwenzeka vele bafowethu ke, we know ingoma zakhe ke eyitrendayo ke yabo, we know i-app lapho iyona impela ke esahamba phambili kulezi insuku, iyona futhi ke engicabanga ukuthi ke iye yambeka kulesi sigaba sokuthi ke agcine enikwithuba lokuthi aperforme laphana ke eThekwini. So nako nje ukunikezwa ithuba lakhe ke uma yogurt kube into eright. I think ama organizers enze into eright kakhulu yabo, nokugqugqumezela ke bafethu ke kwesinye isikhathi kunezinto ke esesiyithatha kancane noma siyibukele phansi yabo. Kunabantu ke esikhathini esiningi ngizokwenza isibonelo ngabantu abangabona emehlweni aba very talented abantu abakhubazekile imvamisa baba excluded entweni yabo just because ke we think ba limited, we assume ukuthi ke they are not suitable enough for lezo zinto lezo, and bese singabafaki nathi ke ohlwini lwezinto noma ohlwini lama activities ngempela njengama organizers. But then ke into engiyibonile ngijabulelile, into engiyibonile futhi ke iappreciation towards yena ke uMayogat, abantu bayamthanda kakhulu and abantu futhi bayamsupporta kakhulu. But then ke sidlule lapho bafethu yabo, bese siya kule ye yabo le khona nginotisile lapha yakwimpucuzeko le abantu laba akadebelwa lapha yana, akuyona into eright le i-video nje engithema ngithi ngahlangabezana nayo yabo. Angicabangi ukuthi ke izinto kumele zivezwe nokuvezwa lezo yabo. I think mhlawumbe uma usuku nenhloso yokukhuluma ngayo leyo nto right noma ke dlulisa umlayezo ngokuthi ubhale yabo, ungakhombisi ividiyo nje yabantu ke abalwayo akade besemcindini umcimbi ufana nalwaya yabo, akukho right lokho. Angicabangi ukuthi ke kuyayi promote ngendlela right ke i-event lokho yabo, akuyona izinto, akuzona izinto esifisa ukuyibona lezo ngokupromote ekuproyutheni kwe-event, ngoba akuyi promote in fact ke kwehlisa isithunzi ke sayo ke i-event yabo, nokuthi abantu abanye bazo saba phela ngoba uma uveza abantu abalwayo emcimbini that means kushuthi ngempela akumele ngiye mina yabo, noma kuthiwa ukhona ngokulandelayo ngobani senginqenele ukuthi awu kanti kuye kwenzeke kanje. Abantu ke kulula ukuthi inhliziyo zabo ngempela zidube leyo nto leyo. Okunye ke bafethu, ngibone i-video ka quality uthi yena ubengeka yophefomela ke o 5000 abawu 2 kunokuthi ayihlalele phansi nje leyo video ka quality ngizopostela yona la uzoyibona nje ke, ngizokupostela yona ngasekugcineni kwayo le video. So kushuthi kahle kahle ke kukhona yini ke ukurobheka kwama artist ke uma eqashiwe na noma yena ngokwe brand yakhe njoba ekadesha ukuthi ke yena ngokwe brand yakhe usebona ke engasafanelwe imali ke ethi ayibe ncane, okay, noma mhlambe bekungewona ku 10,000 kodwa kushuthi ke imali ibingekho reasonable enough ukuthi engasuke eGoli ayeThekwini eyokwenza njani eyonandisa khona. Kushuthi bakwazile kodwa bona ufinyelela kuyena bethi bayambiza bethi bayamqasha kodwa ke kwasho ukuthi akavumelani nemali abamqasha ngayo, uyabo. Kodwa ke ngibona ke ukubalisa ngoba ngathi uyabalisa yabo, yena ubefisa buka nje i-reaction yakhe, ngibona ngathi ubefisa yena ukuya kodwa manje akubanga enough loku akade ezokuthola ngokubona kwami, yabo. Ngempela ngempela ke ake mhlambe just share your information noma ke awu comment nje ubeke umbono wakho ke usitshele ukuthi wena ngempela uma ucabanga lama artist ke kamaskandi mhlambe singeke sathi amavukani kodwa ke lama artist asemasha ke kamaskandi uma ucabanga wena angaba aholelwa imali e reasonable ngempela uma kuza ke emcimbini efana ke nayo impucuzeko, yabo. Ngoba enye into futhi engiyinotisile ukhona omunye wabafowethu la okade kumele aperforme, yabo, aperforme ngesikhathi ubenikwe isikhathi kwagcina kukhulunywa indaba kaKhuzani naleya Golden Hour lwa 12 kwathiwa ke uyena ozobe performa, yabo, ngaleso sikhathi. Kwesinye isikhathi ke kunezinto ekumele zizi addresswe, yabo, in general nje abantu abasakwazi ukunikezana ke inhlonipho. There is a stigma esesikhona ke uma kuza endabeni yabantu ke mhlambe aba profiled, yabo. Umuntu ofana noKhuzani noma umuntu nje okwi position mhlambe ke yokuthi usaziwayo ngaleya ndlela and uyazazi ukuthi ke ukuy demand, yabo, ake ngithi sisemcimbini kumele siperforme, but mina ke ngoba ngumculi vele owaziwayo kakhulu, that means sekumele ke abanye ke abaculi ngibabukele phansi noma ke ngingalihloniphi ke ithalente labo. Abaculi bahlukahlukene ngokwey'gaba zabo, even nangokwama performances abo, yabo. Le nto uma ngibona ke lijongo likhala ngale ndlela ke elikhala ngayo nenhlonipho elinganikezwanga yona lo yona ngesikhathi sayo, leyo nto leyo akuyona into engicabanga ukuthi ke i-right nje kuyona yonke i-level yempilo umuntu ke asuke ephila ngaphansi kwayo. So ubengayiphefomela leyo Golden Hour ngisho usushaye wadlula lo 12 egameni lokuthi vele kodwa uphefumela yona, yabo, i-Golden Hour leyo. So I think bafowethu kuhle ukunikeza abantu isikhathi sabo umuntu aperforme ezeqede, because vele usuke ebizwe ngenhloso aye ngephutha, uyabo, usuke ezokwenza lento naye ama-followers akhe ke ayifikele lapho ke kuleyo event esuke ikhona. Ngale kwaloko bafethu ke angihalaliseleke inkunzi ke le esibizwa ke ngenkosi yomaskandi u-please ke laphayana ke umayogathi. Okunye bafethu ngikubonile nje ukuthi ke cha ibe yi-success, i-turn out yabantu ke ngoba phela ke umcimbi umcimbi ke ngaphandle ke kokuba abantu babe baningi, yabo. So I think ukubuka iy'nkumbi zabantu ke zika nje aya khona lapha e-stadium kusho ke ukuthi ke i-event ihambe kahle, babhenefithile kade befisa ukuthi ke babhenefithe nakade bezobuka, I'm sure futhi ke bakuthokozele ke abakubonile. Anyways, bafethu, if you have anything to say, do comment on the section down below. Don't forget to subscribe to this video, I mean to this channel. Don't forget to like this video as well. Ngibonge manje. Ngiyabonga manje. Danko.